tutekarunado wenye kulewa wapo kwa do mziki wapo kwa ro najiomaga kumando ukona saibuju mina cheza
I know my new car, I know my new car, I know my new car.